The next piece is a nigun, or in Yiddish, a nigun. And nigunim, that's the plural, are melodies, usually without words, and most, for the most part, from the Hasidic tradition. This particular nigun is called Michoel's Nigun, and it's named after Solomon Michoels, who was a star of the Yiddish theater in Russia, and he was purged and killed during the Stalinist purges.
Da 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 da